Thank you. ma ko ko bɔn na sayiko laban